Wope bosia sho wajume mu anaw pese wosia sika mane so abapa. ABII National Savings and Loans ne wojefo. ABII Investments e hwehwɛ de mu foa. Wosika bɛwo awo bi o. ABII Asset na pasisu loans ama bosia baaye easy. ABII nyumaefo. Ene wona waje bosumi aketu enyi nanzo atsuedi. Na sɛ wote enye sika fi amanonia. Menso esan sɛ wonsa hwɛ sika mane onyume die pii ase. Tie fi sɛ ABII Asset na pa insurance kura wodachi mu sɛ che. ABII iFlex Mobile money so I'm a built ya ye easy. Cell phone name ya *389*188#. Oh la la. What demokra? Frewan wo 0302-241-050 and 0577-709-000. Yen temko ABII National Nasa Sawa Brabo. ABII National Savings and Loans. Your key to easy banking.